Awi Jesu msindisi wa miche Jesu msindisi wa mi Kothavelela Zalwa nasiko isihlobo emhlabeni nasezulwini esifana naye esifana nawe sifana sifana nawe angimbingelele bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu amen. Njengamanje cela nje ukuthatha ithuba ngidedele umfowethu esimhlonipha kakhulu nesimthanda kakhulu umhlaba wonke jikelele baba uMelosi ukazi cela ukuthi nje athathe ithuba adumise ngoba asizoba naye isikhathi eside uyaphuthuma kakhulu kodwa ubone ukuhle ukuthi afike la azohlanganyela nabazalwane so ngicela nje ukuthatha le thuba ngiyokuhlonishwa baba uMelosi amen.
Oh, no. Kelele ikhaya lababhekayo. Ngegamele Nkosi Jesu Christ.
Oh yes.
Lelo baba. Ngibingelele mama. Ngibingelele osisi nobhuti.
Hallelujah.
No kingdom kids. Amen.
Oh yes. Oh yes, Lord. Oh yes.
Hallelujah.
Oh yes.
Oh
yes.
Oh yes. Yes.
Oh
yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes.
Oh
yes. Oh
yes.
Oh yes. Oh yes.
Oh
yes. Oh yes. Oh yes. Oh
yes.
Oh yes. Oh
yes.
Oh yes. Oh yes. One man to Pagan as a sacred.
Yes.
Hallelujah. Sassia Bulay. Amen. Tinasisa Night Hand. Sisenga la Wengwa. Hallelujah. Simbong Jehov Utina. Sisane Chant.
Yes.
Young Lungi Sinkela said.
Amen.
Lord Jesus. Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Kulu, kulu, utando.
Oh,
njena sizongena ohlelweni bangiyisela abancane bethu lapha ngazi noma ngizwakala ngiyisela bathe iprogram yokuqala la uyiculo lokuvula la number 259 umthandazo number 2 labathe ozosithandazela kuzoba ubaba umfundisi Masikane bese kuthi ku number 3 bathe ukufunda komlando kababa uBhengu bathe ubaba umsamo bese kube iculo babhenga ithanda kakhulu but lisihloko sithi abantwana benkosi lo 115 bese kuthi item number 5 ozokwamukela aphinde akhulumele umndeni wakwaBhengu bathe uMr Sibusiso Sigidi Bhengu kube ufakazi ngemsebenzi yengelosi kababa uBhengu labo item number 6 ngizodedela ithuba bathe nje angicela ukuthi leli thuba ngizodedela lapha item number 6 kuzoba ithuba la noma ubani ola onobufakazi ngemsebenzi yengelosi kababhengu kuzoba nje 2 minutes umuntu aqaphu-qaphu athi qaphu-qaphu bese sibone ukuthi sivala kephi number 7 bathe okhulumela amakhosi sizommemezela njengekudala kube okhulumela amadoda bathe uMr Mahlaba kube okhulumela omama bathe umkhokheli kube okhulumela izingane zakhe ubabhengu bathe uMr Siphele kube okhulumela udade wabo bathe uMrs Ndawonde kube okhulumela abangani bakhe bathe uMr Luthuli kube izwi lenkosi nobaba umfundisi uGcumisa emveni kwalokho kube izimemezelo so sesivala ngeculo laphana elo 178 egameni lenkosi uJesu Kristu amen so ngicela manje ngamanje nake bazalwane sesukuma nje ngalo mhlabeleni lesibheke emthandazweni egameni lenkosi uJesu Kristu amen Okay. Awuhlabelele kancane lapho sisale kusa nje kancane. Yes. bazalwane bathi abala ekhaya bacela nje sithi ukuthi gozo lolo phansi ngoba kunohlelo lokuthi njengamanje bayamlanda ubaphenga bazomfaka la endlini kaNkuluNkulu. Sicela nje sithi nje ukulinda kancane nje umzuzwana 2 minutes asihlabeleli la asisenze lutho sibanike ithuba lokubathatha nje indawo. Amen. Sibekezele nje bazalwane bathi angidlulisele sasicela ukuthi ningadinga cela nje sibekezele. Hallelujah. Amen. Njengamanje ngakeke sizo konke sokwenza noma engizokwenza labazalwane engizobe nginikwe konke ngikwenza. Kore ngokucela kakhulu ngoba sobe sibe nekhulumo ngocela ngempela nje kube nje ugqavugqavu ngoba isikhathi siyasibuka njengamanje sisambe kakhulu. Sikuma nje kuyoshaya past 12 isikhathi asisenaso kakhulu. So njengamanje na-ke ngicela nje ukuthi ngibingelele nonke bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu, amen. Bese ngibingelele nje ngasentla abahlonishwa bami onyawo hle ngasentla mfundisi Gcubisa, siyabingelela egameni leNkosi uJesu Kristu, amen. Baba mfundisi Dladla, siyabingelela egameni leNkosi uJesu Kristu, amen. Baba mfundisi Masikane, siyabingelela egameni leNkosi uJesu Kristu, amen. Kube baba uMnumzane uMahlaba, siyathoba, siyabingelela igameni leNkosi uJesu Kristu, amen. Siyabingelela noma ubanike nje okhona kulo mcimbi esingawo njengamanjena, ngiyabingelela nje sanibona. Se njengamanjena-ke siya ekutheni-ke sizovula inkonzo yethu sonke-ke la sizosukuma abazalwane, sizosukuma besesihlabelela emhlabeleni nje number one lapha ohlelweni olukubhalwe kwena iculo lokuvula bathe unumber 259 lowo muntu uyabusiswa ungahambi nabonayo ongahlali esihlaleni sabo abaningayo, uyathanda imithetho kaJehova ungumenzi umuntu othelayo izinhlamvu eziningi, abonayo bafana nabakhoba emoyeni kepha basoze bema nabakristu. Jehova uyathanda izindlela zokulunga amashinga yahamba endlini ephubayo ngicela ke sonke nje sisukumele igameni lenkosi Jesu Christo amen
loyo muntu yabo siswa ongahlale sihlalweni ongahlale sihlalweni sabo abanike kayo uyathande mithetho kaJehova kumenzi ongomuthi othelayo isihlavu esiningi abonayo bayofana namakhoba emoyeni kepha basose ebema namakristu igwabeni oJehova oyathanda izindlela zokulunga amasinga ayamba endleleni ephuphayo
cela njengamanje ngithatha ithuba sisamu kanjalo nje ngikunike bathe ubaba mfundisi uMasikane okuyena ozosipha umthandazo egameni lenkosi uJesu Kristu amen baba mfundisi Masikane over to you
sicela sikhuleke igameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele sibi lapha baba Thixo namandla sibeneza elakho igama ngoba ilona lodwa eligcwele silapha baba ukuzobungaza impilo kababa uGcolosi abanathi inkosi abanathi babona baba siyayazi indoda babona amandla iyasebenza phakathi kwethu uNkulunkulu osesimini ibiyangena baba emizini yabantu kungadliwa babona amandla yangena baba begula abantu baliswayindlele yawenza umsebenzi iba nathi uNkulunkulu sesikhini siyakwazi baba Thixo sesikhini siyawadla amandla akho babona amandla iba nathi kule ndawo esikuyona babona amandla siyacela inkosi sicela isibusiso sakho uNkulunkulu namandla kule nkonzo babona amandla siyamazi uGcolosi indlela ahambe ngayo uNkulunkulu phambi kwethu manuswendlele iba nathi babona amandla sibona abantu behlangene uNkulunkulu namandla kule ndawo esikuyona uNkulunkulu sesibini iba njalo njonjalo amadoda khila uNkulunkulu namandla umikona wena udlula manuswendlele athi hlala nathi kule ndawo hlala nathi uNkulunkulu namandla ngoba sesiyashonila siyabona baba ongathi nesishoneli kaka ndikwenza amandla uhamba kwale ndoda manuswendlele hlala nathi uzukwazi ukuthina manuswendlele iba nalo mndeni okayiGcolosi uNkulunkulu namandla ube namandla uNkulunkulu sesibini kule abantu ekade bengena kule ndawo babona amandla begula manuswendlele ubasize babona amandla iba nathi isandla sikaGcolosi babona amandla besisi bekhaliso manuswendlele ngoba sona babona amandla besidisa manuswendlele ungathi ungena lana kule ndawo ungathi ungena ethimini lokuzamazama iba nathi uNkulunkulu namandla sihleke sitodolosi uNkulunkulu sesibini sipha amandla babona amandla okube siqhotha sikuthathe siyazi baba wathi sonkela kuwe wathi akusenzela wathi kuphi esakucela igameni lakho wangasenzela kubona namandla enkosi uyakusenzela konke egameni lakho uJesu Kristu makibe phakathi amen
sisame kanjalo nje sibheke omlandweni ngizocela ubaba umsamo asibonisele ithatha ubaba umsamo okuyena ozosinika umlando ngicela sibe kanjalo nje baba umsamo cha thathe leli thuba baba uzosinika umlando kababa Mgcolosi obathi uyoba
ngibingelela umdali ngibingelele indodana yomdali ngibingelele uNgcolosi ngibingelele ingilosi kaNgcolosi ngibingelele oqamatha abangaphansi kwamanzi ngibingelele umndeni wakaBhengu ngibingelele umndeni wakaMtshali ngibingelele umndeni wakaKhumalo ngibingelele umndeni wakwaSiqhubu ngibingelele umndeni wakaMthembu ngibingelele amadoda nezinsizwa ezikhona phakathi komuzi wakaNgcolosi ngibingelele omama nezintombi ezikhona phakathi komuzi nginikezwe ukuthi ngifunde umlando kaphuthaza izulu uThulani Norman Bhengu unesibongo sakhe kodwa mina ngizoshaya efushane ebese zikhona iy'mbumbi ezikhona ezizokwenza umsebenzi lona uphuthaza izulu amanye amadoda ephuthaza phansi kwezikethi ugijima phezu kwefa amanye amadoda egijima phezu kwezifuba zamajongosi umazwente induku eshaya ikopele udumo besaba kumapuleti ezulu saka mama ukudla sekulungile ngehluka kuhlaba ngibone ngale umdidi wamadoda ephalamende umehle emamba umdilo njengezulu soka lentombi zonke zakaKhumalo ezaleza kaMthembu eyaganya kwenye indawo yaduka mayibuye kithi asibathini lukhona ukhakhavelo shee phezu bentabende asibathini umabhathi asigulule owangena isikhuni somlilo sivutha waphuma naso sivutha kwaye kwavela izinto zisemanzini oqamatha nolomkhubulane bazokhumbula-ke abahlala la ikhaya ukuthi khona abasemanzini koloqamatha kololomkhubulane uNgcolosi wazalelwa endaweni yasesimero idindeni mhlaka 27 May 1952 ngokubhala kwefasi-ke lathi ifasi 1954 ngokuthi-ke wayesho ichaza ethi-ke ngesikhathi zabo zobandlululo kwakuzima ukuthi-ke uthelela ukhandampondo umkhulu umqakuzo basemnciphisa iminyaka bathi 1954 ukuze angatheli ezalwa ngumkhetho umqakuzo inkomo ezikhulu ezalwa ukwehla ubhavela imoqo umqakuzo yeneza ezalwa uthando olo unoma sikusika inyoni esingasithile sayo umqakuzo yena uthando olo yena ezalwa ujubekile uzalwa umamazi u-Esther umamtshali umamtshali-ke yena weyintombi esukane emsini umesuka emsika eza eMaritzburg yingoba wayefunwa yinkosi yakamkhulu uSimakade basekhaya bembalekisa babuko kanti uzohlangana nomkhulu umqakuza umkhomezelikhulu uNgcolosi-ke wayezalwa endlini encane kwakhona kamangubane umshazi omdala kamkhulu kubekhona okwamajola bese kuwumamtshali uNgcolosi-ke yena-ke wayezalwa-ke umamtshali endlini encane wazala nodade wabo uDombolo uRijayi uthe esemncane ngo-1962 egula uhlala bobhulu uNgcolosi uhlala bobhulu so uthe ngenye imini wathi evuka ekuseni kwabheka ilanga nje wavena ebheka ilanga ngene imcibisholo nemkhonto emehlweni akhe wasevaleka amehlo ngabe sabona wabhule lapho-ke uNgcolosi-ke kwaze kwasiza ukuthi-ke ufike isayoni isayoni lesi esakwabomesi esizuma wawumama nje unganakekile mawumbone nawe futhi wangeke umnake wathi uma efika washo wathi le ndodana le inesiphiwo esikhulu kufanele isiza abantu uthele umkhulu uNgcolosi-ke babeyaziwa-ke bamadoda amakhulu phela esimero abengajwale lutho athi omkhulu hhayi kwazini lo mfazi siyaphiyaphana sazini lesi ngoba umama lona uye emfushane enamehlo ngathi atheka kancane bathi wazini lo muntu ayikho into ayishoyo kodwa wesethi-ke uma mtshali-ke uyacela ukuthi anikeze ithuba umama lo wanikeza ithuba amfake ezibeni khona izibe kuthiwa esimeko kufika wilibi lapho kwangayibuyayo nakhona futhi bamfaka khona uthi-ke uma ngifaka khona hhayi kwaya ngokuba ngcono kuba ngcono kuba ngcono so wasebuyela esikoleni esikoleni-ke ufunde amabanga aphansi efunda Nichols LP school wafunda Edendale primary school wasefunda-ke kwendawo kuthiwa Edendale vocational college kwafise evuvo wahamba wofundela umsebenzi lapho wafunda umsebenzi wezandla waqeda wasehamba-ke esosebenza umsebenzi wokuqala wawuthola-ke kwangasegaraji khona igaraji kuthiwa ika-johnson sedapha ngase-edendale ngase-alcan wasebenza lapho-ke isikhathi impela njena-ke wayiphatha imali impela awayiphatha ngoba kukhona imishini le abantu abadala bayazi ukuthi khona imishini le yakothi oshintsha ifaka leiphathwa laigaqana nesikhwameni so wayephatha leyo mali yomdolosi-ke lokho kwenza ukuthi naye-ke abe nemali kuhambe kuhamba-ke umngolosi-ke esesebenza lapho wathola umsebenzi e-sport shop e-sport shop akhona u-king sport no-can sport uthe uma esebenza lapho wabhula omunye umlungu owayesebenza ngakwama-racket wasekucela ukuthi akube uyena ozowenza wawenza ama-racket lawo ngendlela ayenza ngayo badluliseka belungu ngoba nabo uyasho ukuthi enye i-achievement ayithola yokuthi wenzela omunye umlungu waphesheya wedlala ithenisi u-Arthur Ashe bamenzela bamngompela-ke kwaba kuhle uthi esuke e-sport shop kwafika omunye umlungu-ke lo amthola-ke wamusa ebank e-Johannesburg Building Society lapho-ke asebenza khona-ke isikhathi-ke eside uthe yena usuka lapho kwasekhonaeni i-Allied Bank wasengena ku-Absa Bank lapho-ke aphume khona eselento-ke esesebenza khona kuye waqhubeka ukugula-ke shuthana ikhanda-ke uthandazela nayonke into le isiyoni lesi-ke semfunda basemanzini kuhamba-ke yena-ke wabhabhathiswa esontweni lase-Presbyterian ebhabhathiswa umfundisi uZwane wahlangana no-Nicholas Bhengu uNicholas Bhengu umfundisi loyo naye wayesindisile uthele lapho kwasehlangana-ke nongidi umfundisi ongidi-ke kwakuthiwa uhlobo senkosi ngidi uRichard Ngidi ese-Faith Mission uthe mese-Faith Mission lapho lafika ubizo uthi-ke wathi uthandazo kukhona ubaba wakamabaso wayehlala e-one mbali kothandazela egulelele phansi engavumi uthi ema kuthandazwa kwafika ikhehla kuyena lathi ikhehla tshela lo uba ngizwe ukuthi uma engabuyela ekhaya umfazi wakho omdala ngolwesithathu uzomfaka phansi kwemoto uthi washo wathi bathi batshela-ke sekuphela umthandazo ukuthi cha khona ikhehla elikhuluma lithi kanje kanje bathi uyagula wena uyahlanga namadimoni bamthandazela kanti ubaba lo uyezwa lo ogulayo lele phansi bathi hawu kubani lo kubeza igama lababa washo thi ngolosi ubaba wakho uthi hhayi bathi bona bathi labantu hhayi ngeke ubaba noma baselele phansi avuke ayoshashwa imoto ulele phansi uyagula kwenze lutho kanti ngolwesithathu uzozizwa engcono avuke athi uyohola impesheni ifika edrobheni imshaya imoto afa kwasekuqala-ke ubizo lapho engcolosi kodwa-ke manje lusesontweni manje esontweni-ke yanani ukuthi abasindisiwe e-Faith Mission kuzathezwa kanjani so wazama-ke naye ukulibalekela ubizo ezama ukubalekela kodwa-ke ngeke ulibalekela ubizo ngendlela ungcolosi eyona eyikhuthele ngayo wedayisa o-Golden Product shaya iy'nkulu edayisa enetekisi ejwayele nabeingaeohalela belungu esimeyalo ekhaya endlini eqala asuka endlini zodaka nabo ngcolosi ehlala endlini yodaka abuze umamtshala ethi labafana bazodlala abelungu bengena endlini yodaka na hhayi bafana kushuthi laba abapheshaya-ke babeswaphesheya so bafike baphuze itiye khona lapha ekhaya baphuze bemnandi benzela amagunya namakhekhe kube mnandi kutheke kusenjalo-ke bafana isikhathi ukuthi agale ukungcolosa njengomuntu oyimuntu okholwayo engaboniswa ngasentombini kangako. Kodwa kafishi kafite ucele ukuthi ahlathe imbuzi ngoba kwase kumnyama kakhulu. Umkhulu wayehlaba imbuzi abizwa amadoda abakhulunywa abakhululwa-ke kuhambeke kwasethi athikhona asebabona. Kwafika ney'ntombi ey'ntathu ngeke ezinye ngizisho. Kodwa kwakhona phakathi kwakhe khona uMakhumalo. UMakhumalo uNonhlahla Eunice Bhengu ayemthole eCarmen City lapho-ke uthi-ke le ntombi yayiwayibothi iyamthanda impela iza ngakuyena impela ngoba kuyazi yamthela ngo-custard impela yasuka yafika ezomsula futhi hhayi babodwa hhayi owami uma befika ekhaya-ke laba abathathu-ke bekhonjiswa-ke umkhulu ebesethi hhayi lo athi hhayi lo bese kukhonja uMakhumalo athi umkhulu uMakhumalo uma ngimbuka mina ukhalo lwakhe ney'ngane zabafana abaningi wasethi lotshwala uMakhumalo esuka le emsini cabanga ixaba semsinga lize
manibhekonauthi
so-ke wasekuthatha umakhumalo-ke waseyagcaca-ke unayeka umakhumalo-ke bagcaca izinsuku eziwu-four impela izinsuku ecica nomuntu umakhumalo-ke basebezala iy'ngane-ke iy'ngane zabo-ke hhayi ngendlela ezingashiyani kakhulu ngayo ekhombisa bengayazi leto hhayi wanamathela kumakhumalo wanamathela kumakhumalo umakhumalo eyindesi impela hhayi kubezethu ukuthi akajove lo muntu eyi kubona ukuthi iy'ngane ziyigameyani phela zilandelani impela hhayi-ke qhubekeka impilo ibe mnandi waqhubeka lapho-ke wasekuhamba isikhathi-ke esesena sebheki uthe sebheki-ke esesehlala esuka esimero kweze-18 kwasuka isididi esimero-ke sekubangwa umuzi kamkhulu ngoba yena wezalwa endlela encane bafika abafowabo umfowabo omdala konke ehlale mbani wathi ufuna umuzi nayonke into kanti umkhulu weshile ukuthi uma uphuma la ekhaya uyowuphuma nesikhuphe khona ugqo okuncane nje nesigqoko sakhe wathi-ke uma uphume nalokho hhayi uyophumelela emhlabeni lokho ngeke kho kuthini nampela waphuma nalokho-ke emsebenzini wathola umlungu owathi uzomfunela ilento le amalayisensi esithuthuthu waba nesithuthuthu wafika omunye wathi uzomfunela amalayisensi emoto owathola wasephiwa imoto waba nazo-ke iy'moto-ke okuthe-ke ngesikhathi esithambake ubizo selifikile ubizo-ke ephuma emsebenzini wayesweka unzulusa esweka afake amasudi alimbona nje owumuntu owuthandayo ngesikhathi sonke ngoba nabanye ogogo njeobenard mhlawumbe besuka nje bethi bazombona emsebenzini efake osafari bakhe emuhle ene-afro ze-afro njengobona uMohammed Ali nabemiza kanjalo belokwembamba ekhandi bembambathe kithi safika isikhathi-ke lapho-ke wathi ebalekele ubizo evele emsebenzini esuka nje edrobheni esengasendumiso washayisa imoto head on wangena emileni yayo hhayi-ke waduma-ke lapho wazophaphama esibhedlela sekusenjalo-ke wasekufika ukuthi-ke nanto ubizo lakho fanele ukhulumukele lokusiza abantu wathi ngeke ngisiza abantu mina abantu bekade babakhona emhlabeni ngincane mina nayo uthaza inkani yakhe-ke sekusenjalo-ke ubehlala namadoda e-18 amadoda lawa afika-ke amadoda lawa ekhuluma nawe ewayala ekhuluma nawe ewayala kuthe esuke amadoda lawa ahamba aye empangeni wendawo kufika kambonambi befika kambonambi bakhulume kukhona ubamenzi indodana yakasheme yayizalwa yilawa befika yena khona befika khona athi lo baba kukhona enimshiye emuva omncane oyena onyalayo hhayi bathi bona hayi mncane lo mfana ngekakazi konke lokhu bathi anobuya naye bafika bamtshela bathi na ngeke ngikwenze lokho mina ngisindisiwe mina ngiyifunda zamadlozi hhayi-ke kuhamba-ke behamba umkhulu umthetho esiza abantu yena ngoba ungcolosi wayethanda imali wayenetekisi babalayisha abantu ebayisa khona afika umkhulu abasebenze itekisi lakhe ngesonto wakwangolwesihlanu ngolwesihlanu lalibuya nonanevezanti lalibuya nonavezanti for weeks futhi imali ayisingaphezu imali ayehola ngoba-absa wehola imali labo 2000 yena wesehola imali enkulu hayi bobotha iyasebenza leto kanti yona into ezombamba ke leyo kwathi mefika umthetho ya usufikile kwathi yena yasengifikile ufunani kumina kwathi yena umthetho sikhathi esishayile isikhathi ukuthi usebenza abantu kwathi yena ngifuna usebenza abantu mina ngihlaba imbuzi mina hayi-ke zavela ngizeto-ke ngoba e-18 there was a time lakuthi iy'teningi zafa kwafa osofa kwaphela yonke into so-ke kwasikhathi ebona ukuthi-ke nansi indaba ikhona uhamba kwaya umthetho wasathi ngizokusa kushembe ushembe-ke kwakhona inyanga yezulu awusufikile mfana kwathi yathi yasengifikele kwathi kathi ngakulinda kwathi-ke nansi ngube emhlopho ozoyigqoka usebenza abantu wasemshaya ikhanda ngendlu kwathi bonke abantu bayowela la ubasebenze umase basebenzile ubayise kushembe akubona abantu bakho la ngakho-ke ungcolosi-ke isiphuo sakhe saqhamba kanjalo uthe ngenye imini esebenza la ekhaya esebenza abantu esesuke e-18 nakhona i-18 esebenza abantu indawo esincane esebuye eseza la uthe mefika la ngobuyasho ukuthi lo muzi wehlala ubona mevula la ihamba la njalo ubone lo muzi amabhuni ebrayi lo muzi eshaya ispeed bray kwathi engazi ukuthi uyena ogcina uhlala la ekhaya uthe sokuthola lo muzi lo ngoba e-18 kwabakhona isikhathi sodlame imbali khona lohlame u-ILP ne-ANC kanti uzophiwa isiwasho sokuthi umtakadubuleki uthi samenzela imali engakazibona isiwasho leso nesiwasho leso akwazi ukuthi-ke athathe u-80,000 ufake kudomuzi lo uthe esehlala lana-ke esebenza la kwathi kuzofika intombi le iyona ezoyithuma ayiukuthi ngabheka nami ngibheka intombi hayi zingene intombi ngibuka impela ngithi hhayi ngoba yena ukuthi kwethanda ama-yellow bone hayi angene singene intombi hayi bese kuqhamuka ugogo ukuthi ukhalelempi ihambe egula ehambeewa la kuthiwa nansi intombi ozoyithumba ayi la intombazane zoyithumba hhayi uthi yena hambe ayobheka phansi kwesihlahla athi umakhumala waze uzongibhekisa nawe kuthiwa kho intombi sifikile hhayi mefika umakhumala athi hayi kho ntombi la hhayi intombi zakho ama-yellow bone akhonahayi umxhikiba letolele hhayi-ke kuthi nyanyanya ugogo ehle akhuphuke futhi kuthiwa nansi intombazane zoyithumba athi yena usho le ewayo uzothuma lo muntu-ke wena hhayi-ke kuhambe-ke abese-ke kugcina ukuthi-ke amthume ugogo-ke lona-ke emthethisa ugogo ewa bafike omhleki lobu bathi hawu ma ukhuze ugogo ubaba enesekwaziyakhakhabuza kabuhlungu ngampela hhayi naphela kodwa-ke ukhala lempi wagcina ephilileke into eningi-ke besethuma ugogo ukhala lempi emthuma endaweni ey'hlukene emthuma endaweni emaphalamende emthuma lapho ungacabangi khona ukuthi angafika kodwa yena kungcolosi ngendlela ayenesiphiwo ngayo wayethi ehleli la ekhaya ebathumile yena abone into elapho ela athi hayi nenzani manje nimsuselani lo muntu mshiyeni lo muntu ngendlela isiphiwo ayenayo udlabazane-ke uthe ehleli lana-ke samthesta lezinye insizo samthesta sithetha amandla akhe sathi-ke khona insizwa la esencane ifuna ukuba udirektha wathi yena hhayi usemncane njengoba udirektha hhayi zambelesele wathi kwanisho njalo niyangithesta wathi akathathe isiba sohlaza umphefumulo wathathe isiba sohlaza umphefumulo nensizwa le yasenza wasemnikeza ukuthize wathi hambe i-interview efika i-interview wayithola i-interview wathola ukuthi udirektha loyo hhayi-ke wajatulwa-ke hamba-ke uthe kusuka lapho-ke samthesta again futhi sathina-ke ufuna uba ushift director wathi hhayi leke kuncane yona hhayi uthe mesekwenzele lokho-ke kwesethi ake sithestele amandla-ke futhi wakuthesta lokho-ke umuntu oyoshift director ekhona esikhundleni isikhathi leso wagaga kwaxoshwa kwase kungena lo wala ekhaya uthe yena engene wala ekhaya ke yilona ke owanika ungcolosi i-ml khona i-ml ehamba la ekhaya wampha yona phi wathi yakuphi i-ml ngoba ungezele isimanga lo waba ushift director osethenga izimoto eziningi samthesta again futhi sathina ke kunamacala akhona la abhekene nowayemongameli uZuma othela angihlangani nosopolitika angibafunda ekhaya ngimenzele lo muntu ngathina sifuna ukuthi abuyele ephalamende kwathi yena okay sozaa kuthe ekuseni ngenhlaka kukhona eyinsizwa enye yayi-BMK la ekhaya beshethi-ke asenze appointment naye sayenza appointment la ngicela ngaxoxa ukuthi umnandi wakho muthi mkhulu ngizokunqamula kodwa kuthe esethi ngasenza appointment naye-ke kulwesihlanu kwathatha sohlala naye owayengumongameli ehilton hotel ethekwini kuthe ekuseni sisuka la wathi-ke ubone into eziwu-2 ubona amandla ubona iy'thole ubona igazi ubona ubukhosi into eziwu-2 asihamba nazo sahamba-ke naye sakhona-ke laphana safica ehilton hotel kugcwele abantu be-ANC begcwele bonke abantu laba weseshwa ukuthi uZuma ucela singene akhulume nathi kuthi uma sikhuluma naye sixoxa nje kumnandi khululekile ebuka i-TV uZuma udla abazane wathi ngicela uvala i-TV sebefikile bakile bayakhuluma awusembuza ngobukhosi negazi leli hhayi bachaza-ke owayengumongameli ukuthi kuhamba kanje beshethi-ke owayengumongameli lento ngiyayizwa mina ukuthi lento oyishona beshethi-ke udlabazane uma uyizwa-ke ngicela-ke uthumele abafoweni bafike-ke bafike abafowabo-ke bakhuluma-ke nawo beshethi-ke ahambani-ke nenkandla fike enkandla-ke hhayi kungezangoma kungeyini bezosiza uZuma bonke labantu kodwa ithini esaphumelela sodwa ukuthi-ke wathi into esayisho bayizwa bafika la noZuma wafika la ekhaya wakwenza ayekwenza kodwa-ke isimangalo sesikhona asisho-ke kuyena ukuthi-ke njengokunamacala nje kukhona icala likhona le-rape azafika iy'fundiso zala ekhaya iy'fundiswa ngampela u-advocate bathi hhayi bekungeke kuphumelele ngelicala leli kwathi yena kodwa ngowasezulwini lo muntu uzophumelela uzomongameli futhi lo muntu uyabhetha umoya wakho kuthe senjalo-ke kuhamba-kuhamba-ke icala wawina amacala kodwa into ayenza umngcolosi-ke wahamba naye saye enkandla athi enkandla-ke uyomhlambulula wathatha imbuzi baya emahlangeni ombila befika emahlangeni ombila wageza-ke wasengena endlini bengena endlini-ke useshisa ibani khonza iy'bani zakhe-ke la usethi kusho kuminayo ukuthi hhayi uyabona ukuthi lo muntu uzomongameli ithi mina yambona lutho mina bona kuphela ubonayo kade azomongameli umuntu bese bafuka bethi-ke bacela umuthi umuthi wecala le amacala ekhona kathi ngcolozayo amacala akhe asephelile ngalokhu nje engibe ngikwenzile bathi-ke bacela ukuthi-ke inhlawulo zekhokha ukuthi lento ayenzile kwasethi yena-ke ngoba lekhaya ngiyabona niyahlupheka akho lutho akho nkomo akho nkukhu akho lutho wathi-ke inkomo yokuqala yofika loletha kumile loo nkomo leyo hhayi kuhambe kuhambeke awina amacala-ke kwemnandi sifike ekhoti la e-high court khona umthushi esinamanje lo okhalwa ngayo kuthi ubilly down ubilly down hhayi umzima kwathi senzima impela senzima ubilly down aphuma ungcolosi waye emnyango uthi ma ebuya emnyango wathi hhayi sekemlungisile hayi akabhetanga umlungu yakutshela kodwa athi umlungu our taking chances lapho-ke icala lelo-ke elamkhipha phambili-ke wayemongameli ngendlela amandla aunkulunkulu abembuse ngawo waze wahamba wabeka amakhosi ebeka o-premier ebeka iy'meya wabeka umongameli ngoba ngikhumbula khathi ubeka umongameli epitoli that day izulu lena ngayo lanina ngakutshela wena isathi kusuke ehotela kuyiwa khona e-union building ayobekwa ayi liyishaya imvula ngampela ungcosi wathi ngcosi waphuma wamalaka ngaphandle walikhuza wathi aliphele manje nqamuke lanqamuka izulu ngampela kwaba kuhle umzonosi-ke emva kwamakhumalo-ke wathatha-ke umamthembu. Umamthembu-ke naye-ke omakhumalo wazala ingabiyane eziwunayi. Umamthembu yena uthola abantwana abane. Kwathi-ke wathatha-ke umasiqubu naye, umasiqubu-ke yena-ke wathola umfana oyedwa, wabuswa umfana oyedwa. Ngakho-ke umakhumalo ohlalele naye kwi-ira yakhe, sahlala nomamthembu i-ira yakhe. Umzolosi-ke bakwethu ubegula, ephethe ushukela. Ushukela wakhe kuke ube uhay, udlula wonke iy'namba zekhona uhay. Ngokuthi uma ubuka mesehay umuntu-ke udokotela wathi mesifana i-prostate wathi njengohayi-ke singamu-admitha, kwangcolosi-ke ekhaya mina. Uhamba na ushukela wakhe, uhamba na i-BP yakhe, ephethe i-cancer umzolosi. Of late bese phethe namehlo, amehlo lawo engasaboni. Wathi mefika la udokotela wamehlo bathi hayi leliso lakho asaboni, kufanele silento le sihlize. Hhayi bemhliza bamlungisa-ke wagcine ese-right, kodwa-ke namanje basamhluphayo. Waphatha-ke izonke izifo bezi ziphethe abantu beqala kuyena. Ukwaphatha uyambamba i-corona 3 times ayishaye ayihlule ngewasho zakhona, ayibambe ayishaye ayihlule. Izikhathi ezinzima-ke ziyafika kunombani, naye ubesho ethi umuntu ophile emhlabeni yonke into iyenzeka. 2015 sekophela unyaka la phezulu nje e-Ethiopia Park, hamba ngehandle yakhe, wafika iy'nsiza ezu-5 efika nama-AKs zamshaya, zashaya no-14 bullets, kodwa wasinda zangamthinta inhlamba. Azange enzeke lutho. Hhayi-ke mafika belunga abahlala nabo bezongibheka ukuthi alimalanga ngempela yini, kodwa hhayi ngilimalanga. Kodwa kanye ukushukela-ke, kodwa-ke ngoba kodwa wasinda, kwenzeka yonke into. Uthe sesinde lapho-ke safika isikhathi futhi esinzima, fela ukukhuluma lokho sikhona isikhathi esinzima futhi. Lapho-ke umakhumalo wahamba wayeGoli emva kuthana impesheni yakhe, hamba eGoli eyolungisa. Emcela umzolosi ethi, mzolosi buya phela sizoba nguNkulunkulu ukuthi-ke ugcine yonke le minyaka. Hhayi uhambe umakhumalo kwabanjalo. Mamthembu wasala umamthembu, zasala nomamthembu naye, wasafika isikhathi namamthembu lafika lapho ubizwa naye, wahamba naye olungisa okwakhe. Wasala umzolosi ney'ngane nabantwana. Kwasefika umasiqubu. Umasiqubu yena-ke wela njengomakhumalo. Umasiqubu-ke wathatha zonke iy'ngane-ke lezi-ke wazigada zonke ezayisele, waba umama wazo zonke. Zahamba iy'ngane zesesikoleni zibuya ilanda. Umzolosi-ke ethi benze yonke into ama-homework-ke. Ngakho-ke ngibabonga individually ngamaqhaza abawabanga. Umakhumalo naye wabamba iqhaza lakhe, wakumnandi nakuyena iy'khathi zakhe. Mamthembu naye walibamba khathi ngcolosi ekhathi ngoshukela ngo-2005 elele phasi engazi kwenzani. Wayekhona umamthembu ehleli ngasoma isikhathi emlekelela waze wavuma ungcolosi. Ngiyababonga ngaso sonke isikhathi njengendodana yala ekhaya, ngoba ungcolosi okugcina nje kathi esehlaba inkomo okugcina laphezulu. Wangifanele nasemhlanganweni ngithi mina, hawu ubona imisikola ngaphuma uthi kade ngishitha impepho lo, uyabizwa kuthiwa buya ukuze ekhaya. Ngathi mina hawu ngibizwa ubani, kodwa hhayi kubizwa ugogo bakho ugogo. Bathi bekhumbule. Hhayi ngathi mina hayi ngizofika-ke. Ngampela ngafika vela hlaba inkomo sayidlala. Ngakho-ke ihlobo zami ungcolosi-ke besikhuluma naye angitshela iy'mfihlo ezinkulu. Athi kumina kufanele ngisibheke nokunye akhulumile, athi kufanele ngikhulume nabo abafana obu abakhona phambi kwegceke. Ngoba ukuthi lekhaya kwenza kanje, umkhulu umqakuzi inkomo ezinkulu wathi meshona washiya ungcolosi amshiya kubaba wami. Uthe ethi emshiya kubaba wami wathi akomgada amenzele yonke into ayifunayo. Uthe baba wami meshona wathi ungcolosi akangigade ibe uyena ngeyingane yakhe, angenzele yonke into engifunayo. Ubengenzele yonke into engifunayo, anginikeza imali, enginikeza yonke into ongayicabanga. engikhumbulayo okunye kwabo kwakuwangixosha la ekhaya, kwangixosha ngikhipha ngaphandle futhi sekuphuma la ukuthi sibanga ukuthi nje ethi angiphume embali ngizohlala kuma-suburbs. Hhayi kwakwakubi impela, ngalengathi engifa ngithola ummeli wami babuthula, wafika babuthula impela ethi zongingangela bangixosha ngathi futhi sekuphumale babili ngoba naye eza ngokuthi usibali wabo abasixoshe babili. Kodwa-ke ngathi ngapho-ke abakhona la ngifuna ukuqatshe abakhona igcala amakhukhu cala uwalethi ngakho-ke bekwethu akuyona amanga iqiniso leyo usifundise ibhayibheli. Ibhayibheli angalifundi ibhayibheli mina, abaningi amadoda bengayifundi ibhayibheli kodwa usifundisile ibhayibheli ngokweqiniso. Mude kakhulu mude uzozokhuluma loo dade wabo asazokhuluma loo sisi. Ngiyacela ukuthi-ke bakwethu hlele ngenxeba ungcolosi befana nenkosi ukhotheme. Mekhotheme nje wasitshela ukuthi-ke mesengale uzoba namandla amakhulu, amandla amakhulu njengona manje khona into nje aseyiphendula ihlonishwe. Umuzi wakhe uphathwe kahle, ngibonge nabe-sound system abakhona, ngibonge futhi-ke amadoda nithenge inkomo zimphelezele ukuthi zibonge ukuthi wayisebenzele emzini yazo nasemzini yakubo noyise. Bayithengile inkomo enkulu elangaphakathi ehlapha izolo ebusuku enkulu minkulu anikele ngendlela emangalisayo. Ngicabanga ukuthi imali ibibelako 60,000 ngamadoda nje kuphele neyinsizo. Ngakho-ke omama-ke nabo bashaye yabo komama-ke bekuthiwa yokudla nayo ukuthi ilako 70,000 bayikhiphile imali. Ngakho-ke bakwethu ungcolosi-ke uyakhombisa ukuthi besebenzela ngampela ngokweqinisa engasikhohlisi. Isikhathi esiningi phela bakhohlisa umuntu usho okunye kanti ngale uso okunye, kanti futhi uyahlupheka lo muntu akanamali ngisho nje isitende lo muntu cala kwena imali. Ungcolosi behlala ephethe iwalethi equmbile equmbile ethi ngayelapha uma ubanje otsotsi omnike walethi uyosinda. So-ke eyifake imali emakhukhwini kubantu nasemadodeni. Ngakho-ke ngibonge-ke nabakhonyana abakhona bala ekhaya especially okhona bakhona abanye kodwa behlala khona ungcolosi hamba naye emnakekela endala lo mahlase kathi belekela nobabake
isela thi ukufudumeza inkundla. Uma ngabe ngisuka kuyena sengiyobe sengidedela la athe umama umkhokhele uzosiculela nje ingoma kafushane 115 abantwana benkosi. Ingoma ebithandwa kakhulu bamgcolosi njele ubethanda kakhulu bamgcolise ingoma abantwana benkosi. Umama umkhokhele uzoyicula ngaleyo ndlela ke shuthi-ke uyobe sesisukumelisela ubaba ozosipha ilizwi lenkosi. Bazalwa negama lenkosi uJesu Kristu bathe ubaba umfundisi ugcumisa. Haleluya, ngoba siyayibuka nale nto yokuthi uma ngase sithi sogcina ngezwi lenkosi ekugcineni isonto, abanye baphuthuma nasemsebenzini, ziningi izinto ezenziwayo. Izwi lenkosi uyacabanga-ke uyanjengoba siyilana ilona esikudingana kakhulu. So manjena-ke njengoba isonto nje abantu baphuthuma, nami ngicelile ngathi bangangishayi ukushintsha nje mhlawumbe uhlelo lapha nalapha. Ngicela nje njengamanje uzoza ngaphambili ubaba ngongoma, uyena uzosinandisela. Emveni kwalokho ngidedele umama umkhokheli ozosicula ingoma kwamgcolosi 115 amagama lohlalelela abantwana benkosi. Baba ngongoma, over to you baba.
Haleluya.
Ngiyaxolisa ukuphazamisa lana kuthiwe lezi thebe ezikhona, sicela bazalwane sidleni nje sikhuleke singanabo ukuthi umcimbi uyaqhubeka. Sicela phusile sidleni nje sikhuleke bazalwane, please siyacela.
Haleluya. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi ahlele ukuthi nibe khona kule ndawo.
Oh yes.
Khuluma nje ngiphume engozini yemoto. Ngithama ngibheka imoto ngabona ukuthi uNkulunkulu behlelile ukuthi ngibe khona namhlanje. Haleluya. Ithe mayiqeda ukushaya kwase kudlala ama-flash ezinto ebengicabanga ukuzenza in the near future. kwathi emoyeni wami ingabe sekuphelile konke njalo wathi uNkulunkulu ngeke ngivume ngiyona lakho lishelele. Wethembekile njalo. Sizohlabelela abazalwane. Sidumise sonke mawuyazi ingoma nje. Unganaki nokuthi angikamile kahle ekhanda. Uvele uhlabelele kanye nathi. Hallelujah.
Hallelujah.
Bawuxa. Dilahlekayo uluha olweli swe salungi fundi sobuchi emayetse kinta
Yeah.
life of a legend. Ngizwile ukuthi enyezi ngoba bezithanda nezithanda la ekhaya ngisihlabelela ithi khaya lihle khaya lami haluma khike hawesa Thank you.
Hallelujah. Hallelujah. Sibonga kakhulu ke. Njengamanje ngicela ukuthatha ithuba la. Ngibuyisele ngasendla kubaphathi bami. Basithathe basibekise enkosini bangcwelise. Baba, ucumise masonde.
Oh, yeah, Tata, give me Wayengadumile. kodwa khona lapho azalelwa khona eBethlehem uyizicane elingelutho kodwa uNkulunkulu wathi ngikhethile ukuba kuzalwe kuwena indodana yami engiyithandayo. Masibheka lapha kuLuka siyabona uJohane Mbhaphathizi esetilogweni ekhathazekile ukuthi uNkulunkulu wayekade etheli kuyena washumayela ngobuso ozayo ethi abantu mabaphenduke. Manje uma ngabe esengaphakathi ejele ngoba wayeshumayela ngaye ozayo ethi lo ozayo uyowathuthi nanokuthi ngithukulule uchilo wey'patulo zakhe ngenxa yobukhulu bakhe ayobayibona nangendlela yesimangaliso ayozenza besefikile emhlabeni. Ingakho-ke ethumela abafundi bakhe ababili bezobuza kuyena ukuthi wena uguye yini ozayo noma sowubheka obuye. Amen bazalwane. Uyaphendula-ke uJesu uthi lokho enikubonileyo nalokho enikuzwile kholwani yikona. Lokho enikubonileyo ngibonile abantu besida iy'gubhuthe ezivuleka amehlo izinyonga ezihamba abantu oxhoko besindiswa abampofu beshunyezwa ivangeli. Wayesho uJesu into abayibonile ngoba ngesikhathi uMbhaphathizi eseboshiwe base behamba nabafundi bakaJesu sebewonke ngoba gcina sebengamashumi ayisikhombisa babehamba bonke ndawonye beladela uJesu. UJesu wathi abahambe bamtshele ukuthi lokho abakubonile nabakuzwile yilokhu abakubone behamba naye. Ngoba abantu basindile, abantu bashunyezwa ivangeli ibhubhuthe zabona bekhona bona bawufakazi kuJohane uMbhaphathizi ukuthi lokhu uJesu akwenzile sakubona sasikhona abantu besida phambi kwethu. Ngakho-ke uJesu wahambisa upiko noma wahambisa impendulo ekuqondile kuJohane uMbhaphathizi ukuthi unguye loyo ozayo. Hhayi ukuthi sazolindela obuye kodwa usefikile uyena ngoba uJesu washo ukuthi ibina njengoba sengifikile nina lokho enizwile nalokho enikubonile hambani nitshele ukuthi kuyenzeka. Abantu bayasinda, abantu bashunyezwa ivangeli baphenduka, abaphenduka uxhobo bayasinda. Ngakho-ke uma ngabe sibuka lo msebenzi wamandla kaJesu awenzayo kungewona amandla akhe ngoba uJesu wayethunyiwe sonke isikhathi uJesu lapho ayehamba khona ngikhumbula ngelinye ilanga elandelwa isicuku bebona kade eza izimangaliso babuza uJesu ukuthi ngingenze njani ukuze ngenze umsebenzi kaNkulunkulu. Abe bazalwane, uJesu uthi kholwani yiloyo okuthukileyo. UJesu akazange asho ukuthi lokhu akwenzayo kwenziwa uyena kodwa wayethi lokhu akwenzayo kwenziwa ubaba wakhe okuthukileyo. Nangesikhathi uJesu usevalelisa kubafundi bakhe wakusho lokho ukuthi konke okuthume kona ngibatshelile kona, wonke amazwi okuphathise wona ibatshelile bakholwa isibili ukuthi ngavela kuwe. Ampela bazalwane, lapha uJesu wayigcwalisa umsebenzi awuthukiwe uNkulunkulu. Uma ngabe sibheka imsebenzi eyenziwe lapha emagcekeni akagcolosi siyabona ukuthi ubaba uGolosi uNkulunkulu wayemthubile ngoba ubekubaluleki omangalisayo phakathi kwethu sonke ubufika nenkinga unayo inkinga kodwa uzoyithola impendulo uzokwazi ukuthi achushise athi lokhu kwenze kanje lokhu kwenze kanje kubise kanje sibofakazi sigcwele leli tende namhlanje ukuthi ubaba uBhengu uyenzile yonke le msebenzi ekwala la uLuka 7 ubufakazi bukhona ngaphakathi kunesihlahla la ekhaya lapho kukhulekelwa khona bonke abantu lapho kubusiswa khona yonke into izwasho nako konke lapho kukhona ubufakazi bakhona bafika la behamba ngeduku iduku ziyaleka laphaya bakhona bafika behamba ngedola abanye bayishiya khona la bathi hhayi angisayifuthula ngoba bafika la basukuma bahamba beshaza uphefumulo bengezile okuningi kakhulu ngisho ukuthi namhlanje thina sibofakazi sigcwele leli tende bengekho abanye ukuthi zenzekile izimangaliso ngaphakathi kwamagceke akaGolosi engazange akhiphe i-advert ku-TV engazange akhiphe i-advert ephepheni kodwa lokhu imisebenzi yamandla ezoJesu siyibonile kade ngabakhona ekukholweni kodwa le msebenzi angikaze ngiyibone ekuzweni yami engiyona nasekuzweni ezinye kodwa ngafika la kwamaBhengu ngo-85 ngabona imisebenzi ngabona iqiniso elikhona kubaba uBhengu ubaba uBhengu ubawazoda amanga bengafuni amanga ngoba loNkulunkulu ubuNkulunkulu weqiniso akalona akayena uNkulunkulu wamanga nobaba uBhengu ubenjalo ubengalifuni ubewafuni amanga efuna iqiniso wonke umuntu ozayo kuyena ubazi ukuthi ubaBhengu mawusukuyena khuluma iqiniso lodwa ukuze uthole iseluleko esihle esizokusiza ukuze ukwazi ukusizakala lomndeni wakhe ngithi-ke sengiphetha ngoba isikhathi asikho nawe Spero akuncinyane ngoba kuzaliwe ubeluleki omangalisayo ofana nobaBhengu nawe Vali lapho eke wahlala khona ubaBhengu akuncinyane nawe ashibathile akuncinyane lapho ubaBhengu egcine ehlala khona waze wahambela khona ngoba zonke lezi ndawo uzenzile imangaliso sithi-ke ubaba uBhengu makahambe kahle uNkulunkulu abukele umphefumulo wakhe umphefumulo wakhe uphumule ngokuthula ngoba ube yiceko yokuthula umsindi ubengawuthandi ubethanda ukuthula konke laphana khona abantu ubethanda ukuthi kuhlekwe ekujatshule kudliwe ube phala ubaBhengu njengoba kade besho abangaphambi kwani ngakho-ke leli zwi liyasifundisa-ke ukuthi sikofakazi njengoba sila akekho kubeyena ufakazi ngoba okwenzeke kubina akwenzekanga ukuphokheli kodwa nakubina kwenzeka imangaliso nako obuye nobuye nobuye abuye kusho ukuthi sisonke ungabhala amabhuku ngamabhuku imangaliso singabagcolosi cikankulunkulu ayekhethile njengoba beshilo ukuthi kwaprofetha umama onganakekile endaweni babukela phansi abalumzane abakhona bathi hhayi uyabheda lo kanti uNkulunkulu usekhulumile kuzokwenzeka ngakho-ke siyambonga uNkulunkulu sengathi uNkulunkulu angaba nathi sonke ngiphelise emndenini ngithi uNkulunkulu uzoba nani uzosisekela akahlulwa yilutho iNkosi ibusise manje kuze bephakade amen
lo mhlaba uyazamazama lo mhlaba uyazamazama
siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu la kubaba mfundisi ugcumisa. Njengamanje ngicela ukuthi baba ngongoma mfowethu uphuthume nje la uzosibusisele nanti lezi mfowethu ngomculo kafushane. Masiqeda lapho-ke sesizobe ngidedele uhlelo lokudla esizochaza ukuthi lihamba kanjani. Kodwa mfowethu wangibusisele njengamanati lezi uhlabele kafushane nje sibonga uNkulunkulu.
Take God.
ngijabulisa ukuthi njoba silana nje bakhona ba-athendile basibuka ko-Facebook basibuka ko-YouTube hlabelela mkhosi kakhutane nje udlale bantu isha
sitata sitata
ubani ozoshubisa kanje labantu bazalwane ozadumisa kamnandi umfowethu siyabonga kakhulu siyabakhulu babukwangoma njengamanje okay nathi ngicela bafana bangcwele usponke nje abalana nange bacele
baright
njengamanje siqhubeka nenhlelo zethu-ke bazalwane ngisacela ukungena la
labazola ngempela bafana bangcwele labazola ngempela
njengamanje ngicela nje sidedele nanku umndeni wakwangcwele osinsizwa njengoba yicela nje ngicela nithathe ithuba
zingena
ngaphakathi
ubando
Sekali zu,
Gizano puts us in soul. Gizano puts us in soul. Gizano puts us in soul. Uso velo papa nene pu. Gizo boka. Gizo tata lelitu. Uso boka.
Aibu.
Ingo maya kine nene.
Jabuza. Ubando.
Wayengagedluki endleleni yakhe. Kwakuncabe kuhambe wena.
yena ahlale ezwini lakhe nasemthethweni wakhe awubekelwe inkosi nalawundilayo. Nalekhaya sonke siyazi masifika sikhumbula icathulo basingena amagcekeni. Mhlampe abaningi abasikwenzelani lokho. Abaningi bayazi ukuthi baba akathandi izinto eziphambene nomthetho. Ngegxile kakhulu-ke kona lokho, kodwa nje njengoba besimaziyo wonke bekuwubaba wabantu, ubaba wonke umuntu, besiza wonke umuntu, bengakhethi. Ube sofika umuntu la ekhaya ezokhala esey'nkingeni, ezocela ukulekelelwa, alulekwe, acele usizo. Awungakwazi ukuhlukanisa umuntu ozongena la esangweni, awungakwazi. Ngangena yonke umuntu ofikayo ngaso sonke isikhathi awungakazi wonke umuntu wayekumelekile la ekhaya engena. So ngiyathanda nje ukusoma ngamazwi ukuthi-ke namhlanje ngicela kube usuku olusha. Ngiyaqala ukuba nesifo esikanje la ekhaya sanje lo baba oyinhloko and isicathulo sakhe efuneke singene kuzona zinkulu kakhulu. Nisithethelele, nisixolele, sizozama nathi ukuthi sikhule. Sizama ukungena endaweni zakhe. Kodwa njenganamanje nisithethelele nathi siyaqala ukuba nesimo esikanje la ekhaya. Kuyaqala ukubanjwa nje inkonzo ubaba engasekho. So siyacela ukuthi nibe kanye nathi nisiduduze, siyabonga ukufika. Ngibonga nomfowethu ubu kakhulu. Njengoba ngisithu baba umuntu omthetho. Uhlalile nobaba kakhulu. Thina sibuye sahamba phela ngoba buya uyushise kakhulu. Ubuyekushisa ukuthi hhayi ade umuntu afike. Hhayi ngeke leli joka leli hhayi ngathi ukuthi ukushaya umoya kancane. Kona-ke kodwa ubu hhayi ngiyambonga kakhulu ngokwazi uhlala ubaba kwaze kwaba sekugcinini. Udlale indima enkulu kakhulu, akekho ongakaze axoshwe yena. Abanye bahambile baningi sibuyile namhlanje. Kodwa ubu uhlale kwaze kwaba sekugcinini, akakaze aye nawe. So sibonga kakhulu mfowethu ngokuba khona kwakhe la ekhaya. Likhulu kakhulu iqhaza alidlalile emndeni. Ube indoda bekushisa kodwa wamukelile wakubamba ngezandla zombili azange akudedele. Siyabonga kakhulu amazwi ngeke ngibe nawo amaningi. Ngizobonga kakhulu ukufika nathi siqala i-chapter entsha la emndenini, siqala isigaba esisha, nisixolele siqala kabusha. Into engizoyicela nje ukuthi sibe nokuzwana, inhliziyo zethu zibe mhlophe, samukelelane, sibingelelane, singabi tense, sikhululeke, simhambise kahle ubaba. Nabakhona abaningi bangazwana kwesinye isikhathi, kodwa namhlanje ngiyacela nje sibingelelane, sihagane, sikhululeke nje, kube sekhaya. Ngiyabonga.
Sanibonani. Ngicela ngizocela nibabuke ingakabili into khona bese ngoba ngibabona abanye sebekhathele imilenze bafuna ukuhlala phansi. Ngizonisho nonke ngicela ukubingelela umdali indodana yakhe umdali Moyingcwele, ibingelele ingelosi yakaBhengu eyafikela phakathi kwalo muzi, ibingelele izithunywa zomdali lonke ihalamende lasezulwini elikhona phakathi kwethu manje. Ngibingelele abakwaBhengu, ngibingelele ubaba uphuthaza izulu ugedle kamhlaba sibone ngale umanzwele induku eshaya ikopele ukhakhavele ohlele phezu kwentabeni phaka mama ngoba nako ukudla sekulungile uma phethe izulu iy'ndizi zasendela umdidi madoda owadida iphalamende Hey, ngesile nomunye umuntu. Ake ngikhokhele ukubingelela. Ngibingelela abefundisi. Abanumzane abakhona. Ngibingelele obaba. Insizwa. Amakhosana, ngibingelele isizwe sangaphansi kwamanzi, amakhosazana nomkhubulwane oqamatha. Ngibingelele ogogo, ukhalalephi. Ngibingelele omama baphakathi kwalomuzi, omama abakhona phakathi kwethu bonke. Ngibingelele iy'ntombi nentokazi. Ngaphambi kokuthi-ke ngibeke amazwi amancane, ngiyacela ukunikhulula abafowethu bonke, la bantu babonayo, abafowethu bonke nabazukulu nodadewethu kono ongekho cebo titi ingane zala ekhaya zonke lezi, njengoba nibabona bonke baba umncane wami lo mfowabo baba, njengoba nibabona bonke ovela uSithaselo u-18 nabo bonke laba enibabonayo abanye ubuso bayaqala ukubona, abafowethu abakade belekelela ukuthi lo muzi ube khona ume, nabanye mabebuya bawufica ukhona. Ngingakhululeka.
Bantu benkosi, abanye ngothi iy'ngane zababa uBhengu, namhlanje size ngesikhumbuzo sikababa uBhengu.
Ngicela njengamanjena isimemezelo naso siphuthumayo. Esakhuluma umfowethu la, kuthiwe ngizocela ukuthi-ke ngimemeze uhlala abantu ekuzoqalwa ngabo abazayo laphana ukuze bathole okudliwayo. So njengamanjena ngizocela ukuthi abaphakayo bazobe silungisela ukudla kwabefundisi, abefundisi abazonyakaza la bekhona ngala, bese kuthi emva kwalokho kuzosuka umndeni la, bathi umndeni wakakhumalo ozosuka kuqala uye ngasenhla laphana, kusho ukuthi lane self-service. Uma uqeda umndeni wakakhumalo bese ube umndeni wakamthembu, uma uqeda umndeni wakamthembu bese kube umndeni wakaziqhubu, uma uqeda umndeni wakaziqhubu bese kube ibona bonke obaba noma amadoda ekade ehamba nobaba uNgcwelosi. So njengamanje ngicela ukuthatha ithuba ngidedela umndeni wakakhumalo ozonyukela ngasenhla, bese ukuthi laba-ke abasevayo bazosilethela ngala befundisi. Ngizolo ngiqhubeka kancane kancane, yabo.
Ngicela ukuthatha leli thuba ukuthi ngingaqali niphake, ngizophakama sengiqeda ukukhuluma. Umyalezo engizodlulisa, ngicela ukuthi wonke umuntu awuzwe, ubaluleke kakhulu. Mina ngingowesibili ezinganeni zibababa uBhengu ngizengizala kumakhumalo. Ubaba uBhengu ubaba wethu sonke. Ubizo lwakhe akekho owayeliqola. Abanye babethi baze kamthandazi, abanye babethi baze kwisangoma kumprofithi, abanye baze inyanga. Ubaba uBhengu akayona yonke leyo nto. Ngiyafisa ukwazi ukuthi uyini. Nami angazi. Engihlale naye iminyaka. Kade angizama ukumfaka kwi-description engizombeka kuyona ukuthi uyiyona. Angiyazi. Ngoba uma ufika kuye, wayelungisa le nkinga oze ngayo. Nento eyidala leyo nkinga wayeqondana naye ukuthi uzothi ubani uyangithakatha inyanga wayengengeni leyo nto udlabazane wayilungisa leyo nkinga bese kunikeza umthetho ozogcina ukuze uhlale kahle emhlabeni. Mina ngicela ikhapho, cela imbuzi kuleli sonto akufiki ahlabi iqhude leyo athatha inyongo ayithela phansi. Hhayi washaya uLwesihlanu bese-ke niyaziwe uLwesihlanu ukuthi-ke abantu abaningi bayakhohlwa ukuthi uLwesihlanu lobumnandi phuma emsebenzini cabange i-weekend ukuthi zikuphatha kanjani. Wafika isonto. Angeke ngize ngikhohlwe lento. Ngesonto kwafika abantu. Umuntu ozoyibona lento khona ezosebenza ngaye. Njengaye kubona abantu bakubo kwaBhengu. Into enje ayikho. Yayisingekho isangoma kwaBhengu, inyanga ingekho kwaBhengu. Entire history uze kofika lethizo into engekho. Uye ukuqala ukuthi kube khona umuntu okanje uDlabazane. Ngakho engizama ukusho ukuthi-ke yena wayekhethiwe uNkulunkulu umdali ukuthi azodlala indima yakhe lapha emhlabeni. Akekho umuntu othunywe uNkulunkulu ongaxabani nabantu bakubo. Akekho umuntu othunywe uNkulunkulu ohlala kahle ezweni azalwa kulona. No-Abrahama athi akasuke ezweni. NoMose wamsusa ezweni azalwa kulo. Ngoba uyazi ukuthi abantu okhula nabo masubashintshela sekungena umsebenzi kaNkulunkulu ibona abazokujikela kuqala. Ngeke futhi ubablame ngoba usuwenza into abangayi-understand kanti bakhule nawe bekwazi ukuthi nixoxe ukuthi wena uthanda ukuthi wena wenza ukuthi wena kanje kanje. Mase usushintsha sekukhona kaNkulunkulu abantu ngeke baze bakunake, angeke baze baku-understand. Ngobani na? Akekho umuntu ophilayo emhlabeni ocabangisa okaNkulunkulu. UNkulunkulu uneendlela zakhe zokwenza izinto. Ngakho-ke wena ungayicela into uNkulunkulu uyilindele ngendlela yakho ukuthi uzokunika yona. Kanti cha, uzokunika ngenye indlela. Futhi hhayi ukuthi kodi lika yena ezulwini akulethele, uyothumela umuntu onjengawe, ofana nawe. Iphutha esilenzayo thina abantu ukuziphakamisa uNkulunkulu mesethuma umuntu phansi bese ungamnaki kanti sekuyena olethe leyo nto yakho. UDlabazane ungifundisile idlozi ongifundisa umuthi ongifundisa uNkulunkulu lezi zinto zimi ngathathu wathi yaqala nanku umuthi njengoba nibona iminwe yami angisayilingani wathi nanku umuthi ngiziwasho kuyasebenza kuyasiza futhi kodwa akukho ngaphezulu kwalokhu kwesibili okulandelayo angithi yayibona imina yilingani idlozi-ke leli abantu bakeni abangasekho abantu basekhabonina alikwazi umuthi ukuthi udlule bona mase kufike bona beze ngodaba labo kuwe umuthi ngisho wawusebenzisa uzokhathala uyophalaza kuze kuphume ibeni ngeke wenze lutho uma kuyibona into beyidedela ngiyifundile leyo nto kodwa nanku wesithathu umuntu ngiyabotha ulingani uNkulunkulu umdala ukuhlupheka komuntu ophila emhlabeni kukulezi zinto zontathu ukuphumelela komuntu ophilayo la emhlabeni kukulezi zinto zontathu ukusebenza kwazo akufani inkinga umuntu abanayo ukungakwazi ukuhlukanisa ukuthi yini emenza ahlupheke akhathazele kulezi zinto zontathu manje methi udlabazane fundisana abantu ukwazi ukuhlukanisa kulezi zinto zontathu ukuthi yini emnikeza inkinga umuntu mayefika la nimbuze uthi ukhathazwa yini kwenzakalani kanjani khona nizokwazi ukuhlukanisa ukuthi yabona lo udinga isiwasho esiwukuthi sizomsiza ayi yabona lo akahambe ogeza ehlise ulaka likanina ehlise ulaka likagogo ehlise ulaka likababa wakhe ngibona okuzomsiza ayi yabona lokhu kudinga uNkulunkulu angeke ibe khona inhlanhla kulo mndeni kukhona umuntu olimthemelezayo kulo mndeni owathatha impilo yakhe lokho ku-against uNkulunkulu ningathemeleza nize nidele kodwa ngoba kusekhona umuntu onje ongakayi kocelela intethelelo uNkulunkulu akuzophumeleleka kulo mndeni nazizwa le zinto ngakho ningamhlaziya ngayo yonke indlela udlabazane uNgcolosi uphuthazizulu akekho oyoqhamuka ne-description yokuthi ubani uyini mina ngihlale naye angazi ukuthi uyini kodwa ngithe sengiqala ukubona ukuthi hayi bo bani lomhleli naye wayesehambe emhlabeni manje njengoba ningibona ngimi la bantu benkosi labazana akazwani nokukhala ngiyathemba ukuthi nikhale naqeda ngase nizalana-ke nizodla inyama yakhe ngingayikhiphe eliyinyembezi thanda abantu bathokoze wayesethi umcimbi wakhe futhi awungajahwa ngoba uyafisa ukuzwa abantu bezikhulumela ukuthi mina awudlabazane awusiya ngoba naku sedlulile kodwa hey lo muntu wasebenza kumina kanje angena omunye ashaya into enjalo angena omunye ashaya into enjalo imisebenzi yakhe ngoba wayethanda into enhle kodwa umthetho wakhe awustrong angagudluki nayinto eyayingenza ngimquestion ukuthi this man is willing to forfeit anyone close to him ngomthetho kanti lo mthetho uthatha kubani manje ngeke sonke ngisho emndenini ngisho kubantu sibe nako ukuphiwa into okubona ukuthi sihleli nobani akuyona into elula leyo uNkulunkulu uyamkhetha umuntu ozoyenza leyo nto. Mina ke bantu benkosi ngiphiwe lenhliziyo ibuyingicasule kwamina lenhliziyo yami. Hayi kuyingicike impela. Ngoba iyathathela. Hey, iyathathela. Nami isikhathi ngingifizile ukuthi hey, get out! Thino. Hey manje angikwazi. Ubani sokwangizwa nje ngisho nje. Kodwa-ke manje-ke sengizosho. Ngoba manje, hey, khona into uthi ngomqondo uyakhula. Uthi uma ubabona abanye abantu ibahlula, ungakwazi ukubablema. Ukukhula lokho. Understand into iy'tori ey'ningi for sure nizwile and laba ababeke baphambana nawe ubaba ngiye ngibadabukele ngiyabazwela nabo ngoba nabo ba-understandanga ukuthi why this person esemthethweni kanje engabugudluki kuwona yini la ibonile ubani lo kade emtshela ukuze angagudluki emthethweni in such a way that he is willing to sacrifice anything to stay with this person. Uma umuntu ufika kuyena akutshele ukuthi enze ukuthi akutshele inkinga ekuphethe utshele ubani ngoba nonke njengoba nila iyona leyo nto eyiniletha kuyena ukuthi akutshele into ekudala inkinga akulungisele yona impilo yakho ishintshe ngaleso sikhathi ngaphandle kokuthi udinga imali uma wayesho njalo ungcolosi athi uma umuntu umbona inkinga yakhe unesiphiwo uyibholofithe inkinga yakhe umfunelani imali pho ngoba ngithi usumbholofithile wambona ukuthi uyahlupheka nayo into ezomsiza msize ngakho-ke u-evolvile khona lento yokuthiwa i-evolve uDlabazane ukhule esifundisa umthetho wedlozi ithi abantu bakini babalulekile funeka uhlabe funeka wenze ukuthi funeka wenze lokhu kodwa lately wa-evolve enziwa yini na athi esewenzile umsebenzi eyenzela ukwakha imizi nawo umsebenzi ayizele ukuzokwakha imizi uthe seyenze le nto isikhathi eside wathi ehleli lapha esihlalweni sakhe lashizwi wathi melishizwe wathi ngiyibona namuzwa lo muntu okhulumayo ukuthi uthini manje ubuza thina asikwazi simuzwa sizwa yena thina athi hayibo nangu lo muntu uthi ngibafundisile abantu ukuhlabela amadlozi ngibafundisile abantu ukuhlabelana kodwa nokwenza imisebenzi imicimbi kuhlatshwe kwenziwe into enhle uthi konke kodwa lokho kuhle kodwa labantu awubafundisanga ukuhlabela mina kodwa lezi nkomo abayihlabayo yizami lezi mbuzi abazihlabayo yizami nalamadlozi abawahlabelayo awami ngazicabangela-ke nawe ukuthi-ke kwakubani oyikhuluma lapha kwase sekuqala-ke inkonzo kamdali kajehova njalo uma kuphela unyaka ukuthi akwenzele umhlatshelo le nto njengoba ngikhuluma konke lokhu ngikuklerisha kahle cause abanye abantu ba-confused nanokuthi ungcolosi uyini nabanye abangalitholanga lelo thuba Wayese iqala ke inkonzo kaJehova. Kwasekuqala nokunyeke manje. Abanye babegcine kuyibona la ekhaya. Sekukhona okunye, akusafani. Bantu benkosi. Akusafani. Ubaba uyidlala indima yakhe, uhambisile umthetho awunikezwe uNkulunkulu nomthetho wabazali bakhe abamzalayo. Umamtshali umantshi ngagadle phasi njengonyana. Ugcinile umthetho kababa wakhe, umkhwakuzi, inkobe zilikhuni, inkobe zingadliwa ndoda, inkobe zala ukwehla. Ezalo uthanuholo nomasikisiki inyona esindasilasayo. Kuze kofika le enkosini Jubekile. Yonke labo bantu wayigcina imithetho yabo. Umthetho othi hlonipha abazali bakho. Ukhona ngisho eBhayibhelini. Awusho ukuthi uma bengasekho ungabahloni. Uthi hlonipha abazali bakho. Yazisa uyihlo nonyoko. Mengasekho akashonga ukuthi mengasekho ungamazisa. Uthi mazise. Ubaba ubazise waze wahamba emhlabeni. Nayi into angifundise yona. Eka uNkulunkulu ungifundisile kodwa yeyo angifundisanga kahle. Angifundisa kanzima leyo. Wangifundisa kaNkulunkulu angihlaselwa amadimoni into ongakaze uyibone. Hheyi, ngiyithanda-ke iwasho mina. Aziwa ngichele ngenze yonke into. Fike. Ngikwenze konke ngize ngimtshente, hheyi, ngeke. Ngiyafa la. Ayo, hhayi kulungile, kodwa hhayi-ke othandaza besu kumele ahambe. Ongene ekamereni lakhe, ngithi uzobuya neswasho. Uzohlangasa impela. Ngithi ngizobakhombisa. Hawu, nangumuntu ephuma egqokele kahle egqokele isigqoko. Hawu, baba, manje iyo kahle wena. Usaphuthuma le. Aha. Hayi, ngibonga ukuthi sekuyahle. Hayi, ngibe ngoqala. Ngilungiselele. Ngilungise. Angizwa. Ngilungise. Ngikwenze konke. Ngichele ngize ngifake nekhonkwane eduze kombhede. Ngishunqise. Ngingakalali ngisho ukulala. Ngikwenze konke. Hey, ifike le nto. Ingibambe. Yangibambakaza ngathi hayi ke. Hayi mani hayi. Athi hayi noma ngafa manje. Ngathi hayi Nkosi. Mdala. Nayi inkinga la. Hayi sengikhathele ngikwenze konke. Hayi mina ngiyalala, noma ingangibulala le nto esengikhathele, umphefumulo lo ngibeka kuwe, ngasho ngigingqela embhedeni. Kwathi dwi. Kwaze kwasa. Ngivuke ekuseni, hawu. Nazi inkomo, hawu sengiyagijima ngodipha, ngenza yonke into, ngenza yonke into. 23 days, ifike le nto. Ingibambe futhi. Ngiqale futhi ngenzeni? Ngichele. Phalaze, ngiphathe, ngenze konke. Ingibambe. Ingibambe ngize ngisho futhi, ngithi hayi ngeke, sengiphathele. Ngithi hayi Nkosi, hayi ubona ukuthi wenze njani. Hayi sengikhohlile ukuthi ngangikwenze, ngangisho kanjani nasekuqaleni. Ngilale, kungenzeki lutho. Ngivuke ekuseni. Ngibona amahlathi. Funeka oshawa ihlathi lapha. Funeka okwenziwa ukuthi lapha. Ngiyakhohlwa ukuthi ngivuke ngakhala ngathi kanje kwangenzeka lokhu. Phela u3 days. Ibuye. Ngenze njani? Chebe. Ngiyakutshela indaba yani. Bese ngithi uma ngichela ngithi hayi awume awuthi ngime. Ngiqale ngithi hayi bo. Ngakwenza konke lokhu. Le nto kuyama for 3 days imiswe yini? Atayi, othi ngigudluze yonke le nto. Hhayi ngiguqe ngibothi kuzokwenzakalani. Aguqa ngathandaza. akwenzekanga lutho, ngalala ongakazi ukubona, ngalala ja. Ngavuka ekuseni, ngabonga. Kuze kube manje, singakwazi ukuhlukanisa. Wathi sekuhamba isikhathi, phela inyanga. Wayesengibuza ingcolosi. Wathi hawu, yeyi wena. Babu nabangani bakho wade uvakashele, wagcina wenze njani? Wathi hayi, ngamtshela, ngathi hayi. Naguqa ngathandaza ngabuza ningcolosi yakho. Wathi-ke nakhona. Wathi-ke uNkulunkulu imithi eyakhe. Iwasho ezakhe. Kwesinye isikhathi uyathanda ubize yena. Uma ufuna usizo, ungathembeli ey'ntweni zasemhlabeni. Ngoba ezakhe, nawe wakhe, uyakufuna nawe ukuthi umbize empini yakho. Ngaqala lapho. Ungaqala nalapho ukufunda iBhayibheli, ungayingena ba. Uma ubefunda iBhayibheli. Baba-ke yena-ke uyalazi. Ngalokho ngafunda-ke futhi kwase kuyisiteji sokugcina sokuthi ngifunde ngoNkulunkulu. Iwasho ngangigijima neven ngihambe ngilanda iwasho ngiyifunda iwasho. Abantu abangasekho ngibafunde kakhulu, ngibafunde ehlala nomuntu phansi emqala kuziro nginalutho azeyokwakhumuze aphelele. Indabazane bebenza njalo abantu. Uma ungenayo imali akhiphe yakho akunike. Akunikeza ukudla, akunikeza igros, wanikeza umuntu owayetshontsha la. Umuntu wafika wazotshontsha iy'tandards kade siyibile etshontshe iy'tandards la. Wathi hhayi, uma ufuna ukumthola lo muntu uhambe othandaza laphana uzobuya futhi uzozotshontshe mina. Yizakho lokuthi angizwa. It's okay, kulungile. Hawu, ngihambe mina ngiyithandazele. Hey! Emini kwakubha ngo-12 nonke umuntu uyayidonsa eyisele iy'tandazi. Hhayi, inkosi phela. Ngathi lo ngizomlungisa. Hhayi, ngathi ake ngibiza amaphoyisa. Ah, kufika amaphoyisa anomkhaba ongakanani ahluleke kona. Ngamjaha, umjaha ngambamba ngambopha ngentambo zamlayisha evenini. Ngathi kumuthi ijubujubu kancane endo wathi uDlabazane mletheni la kumina. Wathi mese mlethela uDlabazane ngithi ya kunikhombisa uDlabazane ngilekelela. Umuntu usitshela ngapha. Ah, uma efika la uDlabazane athi yini odala ukuthi untshontshe. Athi baba, indlala. Athi uDlabazane, khipha ngegrosa yonke ephelele nimnikeze ukudla. Mina hawu, ushayela kancane nje. Into yokuqala yenza wathi nje mnikezeni ukudla. Wahlala phansi umkhiphela isithelo kahle. Wayesembuzo ukuthi yini edala ukuthi ntshonte. Washo ukuthi indlala. Wathi khipha negrosa nimine. Umuntu ade ephume kubo eyotshontsha ubuya negrosa. Nabo nothini? Angisukumi kulowo muzi. Ukuthi ayesombona lo muntu indlela ayesebenza ngayo. Manje-ke uyazi ukuthi uyini lo muntu? Awumathini. Ngoba okunye kosiko wayefika kuhlakazi angahambisani nabo. Athi akhanjwe kanje ifike futhi into ilunge. Isiphiwo, isiphiwo into ngeke uze uyazi. Isiphiwo somuntu le nto wayeyiphiwe wayethanda ukuthi abantu badle. Senzodlala-ke manje. Wayethanda ukuthi abantu badle bajabule. Umsindo wayengawuthandi, ufuna umsindo ube away. nomuntu onomsindo wemgudluza ngoba manje uzomphazamisa nawe ubizwe lakhe. Ingakho ethe abantu abafuni bazokhala engathi simngcwabeni la bazoselebrate usuku ukuthi wenze umehluko ey'mpilweni zabo. Abalithola lelo thuba abangatholanga. Right. Ngizocela ube kokugcina. Angiyazi bawulindele wonke abantu lo. Ngizobeka nje. Angiyena ubaba uBhengu akashiyile isiphiwo sakhe kumina. Angihloli, angiprofethi, angiboni lutho. Ngilala njengani ngiphethe ngayo. Ngiyayizwa leyo nto. Njengoba uzibona unjalo nami ngifana nawe. Umehluko wokuthi nginolwazi. Ngeke uzuze kumina uthi fethu angibheke into zami mhlawumbe nje ngihlushwa yini. Kade beyithanda kuyenza loo nto. Andifethu esigida ungisho. Ngisho kuthini? Hawu fethu usho fethu yini inkinga yami? Ungazi wena owaziyo uhlezi. Bayo lo mpingo oyaziyo. Angeke angazi. Ma usho uthi ngihlushwa ukuthi ngihlushwa ukuthi. Sesoxoxa. Sizoxoxa ukuthi okay. Kwenzeka kanje? Oh, okay, hayi. Mhlawumbe kuwukuthi kanje. Ubaba ungifundise lokho ukuphuthaza izungu. Uyayisifundisa lokho vele ukuthi ukwazi ukuhlukanisa. Ukuthi ngingumuntu wesiphiwo mina. Cha, mina, I was here to serve him, to fulfill his dream. Nobizo lakhe uNkulunkulu ayemthumele lona. Kushuthi kwakuyimina, ngeke ngithi ngizozincoma. Kushuthi uNkulunkulu wangipha inhliziyo yokubekezela. Ngiyazi ubaba ulikhona akubekezeleke ubaba ulikhona unomthetho akagudluki futhi kuwona unomthetho nakuyena angagudluki kuyena umthetho wakhe. So nami ngangihlalele lokho ukuthi khona mengithi nami uyangihlula lomthetho uyangiyahamba la ekhaya kwenzakalani. Uma-ke sekwenzeka abafowethu-ke bayothi umuzi sebewufica ungekho ngothini. Ngoba mina ngiwuphiwe nje umqondo wokuthi ngimu-understand-e bangifundisa inhlonipho. Ngikhule ngayo inhlonipho. Umuntu ngimthanda ngoba ehlonipha noma ubani ohloniphayo ngaphiwe inhliziyo enjalo. Umuntu obukela omunye umuntu phansi iyona into engiyizonda kunazo zonke izinto emhlabeni. Angikuthandi lokho. Angifisi futhi nokukubona. Ngosiza lo mbukela phansi ngishe wrong. Ngomfisa ngoba mevumile icala lakhe. Right, it's not about me. Kodwa ngiyazi ngizokwenza about me. It's not. Ayishintshile. Engizonazisa kona ukhona umndeni lowo muntu. Uyathi udabazane ma uzala awathi uzalela bani. Ngeke uthi wonke umuntu uyingane yakho. Lo mza ma usuzele khona abazothathwa abudokotela uzalele ukuphilisa abanye abantu angahlali nawe la kodwa ingane yakho. Khona uzalelwe ukuba i-tourist, khona uzalelwe ama-drugs. Khona uzalelwe utshwala, khona uzalelwe ube politician. Bonke labo bantu bayasuka eduze kwakho ngalezo zathu. Kodwa lo sefikile kuwena osumthuma sekuyingane yakho. Ngakho-ke nonke ney'ngane zakhe. Kodwa kukhona okunye ayokufihla. Ngoba ubizo lakhe angeke silazi. Ngicela inkosi ibusise lamazwi uNkulunkulu umdali ubaba uDlabazane amphe amandla. Sekulula manje sekuyambiza noma ukephi uyofika kusize. Usho ukuthi ngcolosi labazane, ngicela ingelosi yakho nawe baba. Nansi inkinga engibhekene nayo. Wathi uyofika. Anisize. Kodwa nime phela nani-ke eqinisweni. Nimkhumbule uma usentweni ezinhle, usuyitholile leyo nto yakho. Ukuthi fundani ukubonga. Hayi ukukhala njalo. Fundani ukubonga. Ngoba njalo nami abantu abeza la ekhaya, abantu abeza ngoba sebeney'nkinga. Ukuthi umuntu athi cha ngizela ekhaya, ngizothola ukuthi indaba ngibe nemali. Ubangani osakwamuza lowo muntu. Loke wazala. Mangangalimali, awubuzi muntu. Wena osuhlakaniphile. Nama ubani nalo sekusizile ukuthi ufike kuleso sigaba. Akaseyilutho nalowo muntu. Ngoba usuthole le nto oyifunayo. Kodwa uyihlakaniphelanga. Uma umuntu ekwazi ukukusiza ukuthi uyithole, yena mngakanani kuyona. Nawe lasilahlekelwa khona. Kodwa ngoba sabantu ke ukufunda. Ngiyanibonga nonke ngokufika. Ngizocela ubaba uBhengu nonke enifikile naziphatha kahle nezenkonzweni yakhe. Inkosi egameni likaBaba uPhuthaza izulu inibusise.
Siyabonga mfowethu, siyabonga. Cabanga ukuthi noba kade ngamqondi ubaba uBhengu, kodwa manje cishe unayo iclue encane ukuthi le ndoda le bekade iphathiswe. Egameni leNkosi uJesu Kristu, amen. Bayingcosana abayobeke zila. Njalo jethu abayobe ngezela kaba kuthi sesifikile manje kule nkonzo ebaleki kakhulu balambile abantu manje bazalwane angazi sengabathethela ba. Okay, njengamanje ngizocela ukuthi-ke njengoba ngike ngachaze kafushane njengamanje nakuthiwa angicele umndeni la wakakhumalo ozosukuma uqonde lapha kuleya tende laphana useve emveni kwabona umndeni akhumalo bese kube umndeni wakamthembu ozosukuma uye lapha kuleya tende emveni komndeni wakamthembu kube umndeni wakaziqhubu kodwa bathe bazoqala baseva befundisi la ngaphambili bese kusho njengamanje nje umndeni wakhumalo ngabe usukuma nje ubushona lapha emveni komndeni wakayiqhubo sekugcine kuzosuka ke amadoda noma ubaba ekade besebenzisana naye ubaba uBhengu abazosukuma nabo baye kuleli yatende lapha phezulu kwazi ukuthi siseven njengamanje cela sizame nje nakhona izinto nje sizenze nje ngendlela ehlelekile kahle kakhulu ukuze engathuki sekuphakala kusho ukuthi-ke wena lapho nje futhi awukazodla wena uyodla ekugcineni nomsebenzi wakho ukuthi ushaye nje lapho aleluya abazalwane. Ah, ooh. Oh, okay. I'm as old to sell it. Oh, the button. Okay. Jenna Batella, a Gunumlan, the Gababupe, right? If a Mabi Hamba, Babi Zidra, Gunumlan, the Gababupe, Uy, Taza, and Agafushane, Ugutiana, Unguban. So tell Tatanello to Manje, Silke, tell Tanguba, Pushan, and one other Jeffet to Tabu Pin, Utuku Pin, the Pin, Luzan, and Chalter of 15 minutes. Awuthethele mfethu umlando lo kababa uphengo cela sithathe ithuba nje sibhekise ngala ungadlala phuwa njengamanje umndeni wakhumalo wona ohamba emva komndeni mawuqeda wakamthembe emva komthembe wakayiqhubu emva kayiqhubu obaba kanti besinsana nobamgcolosa over to you lapho bafowethu
I'm gonna go get some.
Sondele nawo nanti tende lapha cela nje ukuthi usondele ngakhona abantu bacela nje umndeni wakamthembu njengamanje usondele ngakhona lapha etende umndeni wakamthembu abantu bacela usondela bawukhona bawungekho sizoqhubeka nohlelo umndeni wakamthembu njengamanje abawucelayo ekhona umndeni wakamthembu Umndeni ongayiqhuba uzokulunga. Hayi, 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 akukho shaso akulungisa yebo, yazi. Akukho, 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 akukho shaso angeke akulungise yebo. Asambe ba. Hayi, akukho, akukho.
Ohamba nathi siyabonga. Awudlala ngoba bese. Ohamba nathi bese. Ohamba nathi. Ohamba nathi. Ohamba nathi. Ohamba nathi. Siyabonga.
Thank you.